progress forward and forever. So take kwa pamoja kesho ya pendeza. Tunasonga pamoja, tunashinda. Tukishirikiana twavuka mipaka. Pamoja twainuka na HF twasonga. Pamoja imara na HF together. Wakenya tunasonga.
HF Group, dreams made possible.